Ihubo 27, Book of Psalm, verse 14. Isihloko sithi, ukujabulela uNkulunkulu nezwi lakhe. 14. Lindela uJehova, uqine. Inhliziyo yakho ime isibindi. Yebo, lindela uJehova.
Amen.
Romans chapter 12, verse 12. 2 Peter chapter 3, verse 9.
Romans chapter
12.
Verse 12. Isihloko uthando nokuphathana kahle. Verse 12. Ethembeni nithokoze. Osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Isihloko sithi ukuya kwenkosi. Verse 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Njengalokhu abanye bathi ungulibala, kepha yanibekezele ingathandi ukuba ubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Asivaleni amehlo, mabe egameni lakho, Nkulunkulu wami, siyakubonga Jehova, uthando lakho elafinyelela kithi kwathi umhlabeleli wathi njengolwandle azange lwasedlula nathi. Sibonga uthando lwakho alidlulanga kithi Baba, wasidonsa ngesakho isandla ukuthi size kuwe Baba. Nathi izwi lakho sebakhulumile Jehova, Jehova izwi lakho lathi namathambo omileyo alizwa izwi lakho. Awabethu amathambo akawomi kodwa awezo siyami. Vula izindlebe lokhu umoya okushoyo emabandleni. Osiyami nandu umntwana wakho phambili uzosifundela izwi lakho, uzoxoxa wena, uzoxoxa ngaye
ukuqela
kuye. Sibuthi wena uthini kuye uma sisuka la Jehova sazi ukuthi amathemba sewavukile kithi, ngoba ithemba elisilethela nendlini wakhe uDavide ngajabula lapho kuthiwa siye endlini kaNkulunkulu, ngoba kukhona ukuthokoza nokumnandi. Jehova sicela ukumnandi bezwi lakho lisigcine Jehova, khuluma kithi sizwe ukuthini ngegama likaJesu Kristu moyo lakho.
So, bazalwane, uSams uthi wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. So, bazalwane, ekukholweni kwethu sihamba-hamba sibhekane nezinto. Amen. Sihamba-hamba sihlanganisana nezinto. When there's a season yokuthi impilo ibe mnandi, kuphinde kube khona i-season yokuthi uze ubuhlungu. Mase simzwini ubuhlungu, sibe nombuzo wokuthi uthi uNkulunkulu uzoyenza nini. Sithi uNkulunkulu nini. athi ukuthi ufunda iBhayibheli lithi God will provide futhi nini. Kahle kahle ngamanye amagama sisuke sidoubta uNkulunkulu.
Amen.
So uNkulunkulu ufuna sime. Simele ibusiso zakhe zize. Zizozakithi. Amen. So we must wait for ama blessings to come. Yithi bazalwane. Amen. Once isibusiso sakho sesifikile, once uNkulunkulu sesikhululile isibusiso sakho, you won't have to run after it. So thina we tend to doubt God. Sithi mase siqeda ukudoubt uNkulunkulu, sihambe siye kwabo uNkulunkulwana bangaphandle. Mase siya kulabo uNkulunkulwana bangaphandle, sitshintsha sisuka kuNkulunkulu, sifokase kulabo uNkulunkulu. So utholile umuso ongaka. So utholile umuso ongaka ukuthi wena usindiswe. Then you go back, ubuyele emuva. It's like taking 5 steps back. Uyobuyela kunzima kakhulu ukubuyela kuNkulunkulu. Uma usutholile lo musa, mase umtholile yena, ungabuyeli emuva.
UNkulunkulu
uphetha bona loNkulunkulwana.
Amen.
UNkulunkulu uma isibusiso sekasibhala igama lakho, uma isibusiso sibhala igama lakho, noma ngathatha 5 years, sizophila. Mama sakhe sakho.
Haleluya.
20 years, masibhala igama lakho esakho, sizophila kuwe. Asingidoubt uNkulunkulu thina. Ngikhuluma ngami bazala, nami ngidoubt uNkulunkulu sometimes. Ngimdoubt-a ngithi, ah, uNkulunkulu kodwa sengenze kanje. UNkulunkulu ufuna ma ulindile, ungalindi ukhononda.
Njalo.
Sengizakumela. Hayi baba, sengiza umlindi uthandaze. Ulinde ukhona lapho silibona kakhulu, la izinto ziyibheka. La izinto ingayenzi khona isensi. Kuna khona sibona ukholo lwakho. La izinto zingahambi kahle. Kuna sibona khona ukuthi uyakholwa. Uthandi wazi ukuthi uNkulunkulu uma bathulile, he's working behind the scene. Ngikwazi ukuthi iphula ayisebenze emuva ezofika manje. Ngithanda ukuthi mangithandaza ngithi uNkulunkulu, noma ngingayenza ngalani, noma ngabe yini engiyimele kuzona iprepare, kodwa uNkulunkulu awungabhukisi ngami. Akuthi uma ngihamba, abantu baboleke, bathula kholo. Wathi ngizikela kudla uNkulunkulu wakhe uyamsebenzela. Ngiyangazi ukuthi izolo mina nelingadlala. Awungabhukisi ngami, noma ngabe behind the scene awungabhukisi ngami.
Yeah.
Makubetha lapha ngaphandle, ngathi ngingena kuNkulunkulu kakhulu. Amen. So this is a snack and a lot of fear. No matter in 10 years, no matter in 20 years, no matter in 6 or 5. And I want to go to that piece of understanding. He will provide. I will understand it a piece of. And I'm about to tell other people. He will provide. Who's on the feet? Who's in here? He will provide. Who's on the feet? Who's on the feet? And you turn and show me somewhere. Who's on provide? That? Hey. He might not get a hand. He's in my spine. He's in my spine. He's in my spine. He's in my spine.
Jesus, Kulukul, he's a tall, he's a man, he's a Kulukul, he's a little bit. la uhamba khona la uya khona hamba noNkulunkulu umbona ukuthi la ngikhona ukuhamba noNkulunkulu uvela ungayi amen bazalwane la ubona khona ukuthi angikhona ufa kuJesu la uvela ungayi bazalwane amen indlela zakhe asifani neindlela zethu kodwa yena he will provide amen bazalwane.